Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyizwe na Josiane Muzaneza.
Ndabaramukije cyane bakunzi ba RPA nongera ndabahanikaze mu makuru yo kuri w'Imana igenekerezo rya 23 gitugutu umwaka wa 2022 mu nkundire ndayahere ku ngongo nguru ziyagize. Bamwe mu bafite ubunywero bita VIP mu ntara ya Gitega bamenyesha ko bagiye kugara kukwanga gukorera guhomba ni nyuma y'ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganji wa mbere aho yatoranije abasigarana uruhushya rwo kugurisha ibinyobwa bya Barudi ku mafaranga ari hejuru yashinzwe n'iryo shyirahamwe. Abarinyi bo mu ntara ya Rutegama bariyamiriza ububisha bukorwa n'imbonera Perezida Siba kubarandagurira amashashi y'ibitoki byabo zikayajana gutera ibitongati ahabera iminsi mikuru y'umugambwe CNDD-FDD. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijyanye n'isuku rike rirangwa muri zone Buyenzi riteye umutima uhagaze abahaba be n'abahagendera. Aya ni yandi ni mu kanya cyase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mu izo nito. Ndasubiye kubaramutsa duhe n'amakuru yavugwa mu gato y'akazi na muntu aho hari umunyagihugu wo muri zone Maranza komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ariko aratotezwa n'ubugomba kwihagira parasera yiwe iri aho nyine mu Maranza. Ababanye n'abiwe bavuga ko asigaye araraguza ahunga kugirirwa nabi n'abapolisi hamwe n'imbonera kure zikoreshwa n'uwarongera kumunyaga itongo ryiwe. Hido nido nabone zime dushimagika.
Muri komana jani yomazina yo munyagihugu wo muri komine Mutimbuzi zone Maranze mu kigwati cy'amahoro ariko akotezwa n'uwitwa Sinireme Arondas agomba kumunyaga igice cy'ipasiteri kiraho nyine mu Maranze. Amakuru dukesha abanyu ba Muri komana Jean atumenyesha ko kuri uyu wa gatanu mu gihe yari amutse ajyanye n'umukozi guteragira imbuto muri iyo pasiteri Sinireme Arondas yashyiye hamusanga atangura kumukubita niko kumuhunga aja kunyegeza muhiri we ariko arungika abapolisi n'imbonera kure zimuyoboka ngo baje kumufata. Muri komana Jean yaritabarije hashoboka harimo nawe umugwi w'igihugu ugeze wagati y'akazi na muntu utayinze hasi abapolisi n'ibonera kure babona kuva kuri uwo muhana. Amakuru dukesha abanyagihugu bo mu kigwati cy'amahoro muri zone Maranvya avuga ko n'ubu Muri komana Jean araraguza atinyira umutekano wiwe ngo kuko bose ndire na Ronidas aherutse gutorwa ngo arongore urwego rw'abahuza kuri uwo mutumba amuhigira kuzomubwirira nabi.
Igikundi ahagiwe yarahungiye kugera kuri uno mwanya. Nero teka yashaka gusaba abagenzwe umutekano n'ubutegetsi n'umuntu wese yashaka kugira icyo adufashe kugira uwasinirone Arondas ashobore gukurikiranwa n'ubutungane hanyuma umuvukanyi wacu nawe agasubizwa mu rugo akareka kuguma yararubunda agakingirwa.
Ni mu gihe bivugwa ko ribayigira kane Sinireme Arondas ashohora imbonera kure kuri Muri komana Jean ngo zimugirire nabi.
Onezime dushimagize abandi bidogera imbonera kure n'abarimyi bo ku mutumba Rutegama uri muri komine n'intara ya Gitega biyamirize ngene ngo gwaruka g'umugambo uri ku butegetsi rumaze igihe ruhimbagura amashashi y'ibitoke yabo mu mirima rukayajana gushariza amabarabara iyo hari iminsi mikuru y'umugambo wabo CNDD-FDD. Abo barimyi ubu bamenyesha ko bari mu gahinda kenshi kuko izo mbonera kure zitaraba ibitoke zica bagasaba kwiyongendo iyo hagarara. Inkuru ya Eric Niyonzima.
Udukimbitwa mwari naho bita ku masanganzira muri komine n'intara ya Gitega namwe mu duce abanyagihugu bari mu maganya bama babona amashashi y'ibitoki vy'abatemagurwa n'imbonera kure buri gihe hari iminsi mikuru yandi bitoki naheza ngaronga uburenganzira bwo gica shikirije kubyitera bwo bari barikorera kogwa.
Abarimyi bo mu ntara ya Gitega turi n'agahinda gusa iyo habaye ibikogwa kanaka vy'umugambwe CNDD-FDD haba ku mutumba haba mu ikomine ubona urwaruka rw'imbonera kure biyara mu bitoki wawe bahimba kura amashashi y'ibitoki bacana kwibarabara gushinga bipfanye ntapfa hagendeye umukuru kanaka muri CNDD-FDD. Umitungi wawe ntibakubatse ntibanaraba ngo ishashi ngo nimbi ntibanakubatse kugira unabacaguri barahimbagura batsa bacabiye.
Igitangaza abanyagihugu ni uko bose babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere biba biriko birakorwa ariko ikibabaza kuri bo ni uko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari bo bahoterwa cyane.
Ntibagira ku muntu umwe bagaca hariho hose aho baciye baca bavuga ko ngo bari ku bikorwa by'iterambere bituzi ku iterambere ari kujya gusubiza abandi banyagihugu inyuma cyane cyane bakanaraba kuraba iyo bagetse no mu murima w'abantu badahuje mu byinjiro za politiki niko ho bashitse ahandi usanga bagenda baca kamwe kamwe
abo barimyi rero bavuga ko bigoye bikiriko kuko atanuwo bari bwiture ngo abatunganirize
umuntu ntaho yokwitura na hamwe kuko umukuru w'umutumba aba ari mu mugambi se ndedefite umukuru w'imbonerakure aba ari mu mugambi se ndedefite kujya kwitura administration dusanganye na rukwimbo ngiye ntawe ushobora kukwakira umva abo musendedefite bigenza nyine ntawe umuntu waro nyine ntawe ushobora kumwitwarira ubutaye umwanya zimavu zibona gucurangiza ntawe ushobora kwitwara nta na hamwe
muri kino gihe abo barimyi basaba abajejwe intwaro ko bafatwa nk'abandi banyagihugu urugamba rwa RPA twarondeye utwara umutumba Rutegama kugira ngo icyo avuze ko abo batumenyesheje ko ibyo bibazo atamunyagihugu n'umwe arabibatura
Eric Niyonzima tugira ngo nyene mu ntara ya Gitega bamwe mu bafise ubunywero bita VIP bwahora bwemerewe kuduza ibiciro by'ibinyobwa bya Braudi bafashe ingingo yo kurihisha amahera yo kwinjira abatarihisha ayo mahera nabo bakaba bavuga ko bagiye kugara ubunywero bwabo kuko batokwemera gukora bahomba ni nkuru tubaza Emmanuel Niyongeko
Muntu mbere yo kwanka gukorera guhomba bene ubunywero bahora bagurisha ibinyobwa byishiramwe Braudi ku biciro byo hejuru baciye bahitamo kurihisha amafaranga yo kwinjira ku bakiriya babo ayo mafaranga nayo akaba ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko ubunywero bwabo bukwije ibisabwa n'amategeko harimo n'isoko rikwiye ndetse ko hananywera abantu biteka gutyo rero nk'uko babandanya babishikiriza kugira ngo ntibakore bahomba ngo byo bavyiza badugije gatoyi ibiciro by'ibyo binyobwa kugira ngo baronke amafaranga yo guhemba abakozi hamwe nayo kugura ibikoresho by'isuku inyuma rero yaho bategetswe kutarenza ibiciro byashinzwe na leta mu bahisemo guca bashiraho ayo mahera barihisha mu kwinjira abari bafise ubunywero byemerewe kuduza ibiciro ariko atabudasa bunini berekanye bavuga ko bazoca bugara bagasubiza amazu beneyo ngo kuko naho boshiraho ayo mafaranga yo kwinjira atabakiriya boheza ngo baronke aho ni mu gihe hari haheze hafi amezi abiri gusa musitantere wa komine Gitega Jacques Nduwimana nawe asohoye urutonde ruriko ubunywero bufise uburenganzira bwo kuduza ibiciro by'ibinyobwa by'ishyirahamwe Braudi bivanye n'isoko ry'ubwo bunywero amahera bwari bwemerewe kuduza yari hagati y'amajana abiri n'amajana ane ku icupa ku ruhande rw'abihereza ibinyobwa by'ishyirahamwe Braudi barashimishwa niyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere ariko bene ubunywero babujijwe kuduza ibiciro bo bakabona ko bariko barajuragizwa
arakoze Emmanuel Niyunge kuretse abanyagihugu rero bakogwa ko nizo ngingo za leta zifatwa bihuti n'amashyirahamwe ya leta niko kuko akarorero nakishyirahamwe Regideso rimaze imyaka itanu rikote y'imoteri ya Inter Petrole ku mafaranga miliyari zitandatu ku kwezi mu gihe iryo shyirahamwe rya leta risanzwe ryifitiye imoteri zinganya ubushobozi n'izo bakose Marie Ange irakoze arabitubwira nido nido
Kusumate micho kimwe umba kutwara homo.
Uwano mwewozi mkuru wishira mwe Regideso. Hari kuru waga tandatu. Jean Albert Manigomba yariko alishura umukuru w'igihugu yari yagende giturumbuka. Ikibanza kirimwa mamoteri atanga umuyaga nkuba. Na mamoteri leta y'u Burundi yagabiwe n'umujyango w'ibihugu vya Buraya uwo mujyango wari ugamije gufasha u Burundi kuva mu kibazo cikena ry'umuyaga nkuba uwo mujyango umaze guhagarika gutanga igitoro cakoresha izo moteri mu mwaka w'ibihumbi 2017 abatwara Regideso ico gihe baciye batana nagati izo moteri imyaka ikaba itanu izo moteri zidakora imiliyoni zitandatu gusa Jean Albert Manigomba avuga ko zotuma izo moteri zisubira kurahurira komini irenga imwe mu gisagara cya Bujumbura
kugira bitangure gukora gushika ubu hari umaze guharura zotwara mpera renga imiliyoni zitandatu z'amarundi
Igitangaje kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 Regideso iriha buri kwezi imiliyari zitandatu z'amarundi imoteri za Inter Petrole zahavuye zisubiriza izo z'ubumwe bwa Buraya dufatiye ku mezi 2011 amaze ayoboye Regideso Jean Albert Manigomba ubwiwe amaze kuriha imiliyari 126 Regideso rero na Inter Petrole basinyiraniye amasezerano y'imyaka 10 aho Regideso itegerezwa kuriha muri ico kiringo imiliyari 720 z'amarundi ayo mafaranga ababikwikiranira hafi bavuga ko yoshobora kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba utangwa n'amazi kandi ugo rugomero rugatanga umuriro urengeye kure n'uwo utangwa n'izo moteri za Inter Petrole
RPA
Tutandukira ubona hayavugwa mu migenderanire aho leta y'u Burundi yarayitangaje cese ko imbibe zose hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi zuguruye Mwitangazo ubushikiranganze bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwanditse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku rubuga rwawo rwa Twitter rwagize ruti nduguriye twa mugina imbibe zose z'Uburundi n'ibihugu bibanyi ziruguruwe Uburundi ni nyabagendwa ndugaye twa mugina aha mumenya ko mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi rero hari hasigaye ko hugurwa icese imbibe bihana n'u Rwanda leta y'Uburundi ikaba yari imaze ikiringo kitari gito imenyesha ko itarota yugurura izo mbibe z'Uburundi n'u Rwanda mu gihe cyose icyo gihugu kitazoba kiratanga abarundi bahahungiye barimo abanyepolitike abo mu mashyirahamwe yigenga eka mbere n'abamenyesha makuru leta y'igitega yagiriza kuba baragerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 mu gusozera n'amakuru tubabwira yavugwa mu mibano ahise kurikira ibangamiye aba bacanye bagendera mu makarita atandukanye ya zone Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura mu mabarabara mu mufurege uhasanga imyanda y'ubwoko butandukanye uruvangatirane rw'iyo myavu yose rero rugaheza rukavyara umuntu kudasanzwe Elvis niyo mwungere mwizo nito
amabarabara n'imifurege yakigije muri zone Buyenzi niyo hahinduwe inyabarega mu mpangu zitandukanye niyo basesa amazi baba bakoresheje muri byose eka niyo hatabwa n'iyindi myanda ibyo byose rero bituma hama umunuko urusazi nako rukamara idu muri kino gihe rero naho utubarabara dutandukanye tugize iyo zone turiko turubakwamo amabarabara y'amabuye abanyagihugu babona ko ishobora kubipfa gusa imifurege irarengerwa kubera iyo myavu maze amazi akadengera muri ayo mabarabara meza bari bubakiwe
urumva byo mu Buyenzi byose byamyeho bavira kamatware tibafise zimwe z'ikirundi henshi hari igihe byuzura bigaca bitega ibindi bakamena mu mifurege najya amapave Yama kubwe mashasha ni hatari. Kana kwa wachini mifurege. Mugavo. Ija mifurege rutu. Rugasangi ni mivideshe. Vichubu cha viva bachu. Vichubu kari. Ija pinga visikara mamena mungo. Ashu wa nisala nito pape. Mugavo kwa wakili na mapape kwe. Mugavo wa hapi na asuku.
Isoko ryacu mu Buyenzi ribandanye rimenyesha ko ikihutirwa ari gusibura iyo mifurege ingwara zifatiye ku isuku rike zitari ibara Uruganda kwa RPA itwashoboye kuronka urongwe zone Buyenzi kugira ashikirize ico bakigiye gukogwa kubijyanye n'ico kibazo.
Sinanga banywanyi ba RPA ni ronga makuru twari twabateguriye kuri no w'Imana igenekereza ya 2023 gitugutse umwaka wa 2022 aciye agarukira bakoze n'ibindi mezi na Teve Yomi bakoze n'abagenzanze bafashe gutorokanya no makuru nibagiye n'abahinga b'ibyuma batumye n'amadora ashikira ka gatosi bizo ni muzane zana ikunda yabashikiriza abandi bicora mu ndabikuriza mu rwanda mu banyiro mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi na uta